Francis wewe umenyereza umugwi wa Vitalo ukaba amumirije urukino zo bahuzana n'umugwi wa Munana FC wa hano mu gihugu cha Gabon begagiye asigaye imisi mikengo urukino rube wewe uvuga iki kubijyanye n'umugwi wawe ubona witeguye gute
umugwi umeze neza twashitse ino hakiri kare turafise imisi yo kwitegura ariko twaragize ikibazo umukinyi Trésor Akimana murukino rwaduje na message y'ingozi yarashoboye kuva mu rukino ababaye hama dushitse ino muri entraînement ya mbere twarashoboye kubona yuko kagashoke katigeze gahera ubu twaramuruhuriye tugira turabe yuko entraînement yejo niyo kwa gatanu azoba ameze neza kugira dushobore kumukonta ko kuri match yo kwa gatandatu atari byo ekipe imeze neza abakinyi bahagaze neza ariko ararikipera umuco kwa voyage ndibaza yuko ngira tuzoshika kwa gatandatu ibintu bimeze neza
ego uravye uti abakinyi bameze neza mbega umukinyi umugwi wa Munana muzohura hari cyo wubuziko
ego umugwi wa Munana numugwi umeze neza cyane nagerageje nari nari documente kuva kare ndabona ama match amaze gukina indwi position barimo muri championnat amagodi ingene ba defender abantu abakinyi bari bafise muri equipe nationale numugwi ukomeye kandi bemera ngaha muri Gabon n'abantu twaganire bambwiye yuko ari umugwi waje gusubira Kano FC 5 ya wa mugwi wa kera twara twumvamo bakinyi mu Burundi twa Juma Munsi numugwi bambwiye yuko umeze neza cyane ariko tuzokina natwe ubu turiko turitegura naho match itazoba yoroshye ariko tuzogerageza ibyo dushoboye
ego wowe urumva ku ruhande rwa rwavuga ati tuzogerageza mbega nta kintu urabwira abakinyi kugira ngo bategure neza bumve yuko urukino bazokina arukino rutoroshye kugira ngo nibarufate iminenego
ego abakinyi narababwiye yuko ibintu byose mu kabumbu birashoboka turavye imigwi nka kane duherukamo imigwi ya Champions League duhora turaba mu mamachi ni hakuvuga ngo iyi ekipe ifise uburyo cyanke irakomeye gusumba iyindi mu mupira ibintu byose birashoboka genda vyengene abakinyi bameze ndabona yuko bazokwitanga turindi rero turabe ngene ibintu bimeze kuko urazi no muri Afrika ko ibintu by'umupira atari ibintu sabwo kina gusa abantu nk'ubu nko bwa muri Gabo baratubwiye yuko ebana cyo ko twihatanda ku bintu byose bategura match mu buryo bwose kandi kamukaba muzi yuko muri Afrika vyama bishika kenshi je ndibaza yuko hatagize kigira tuzogira match nziza hama tukazoraba ibizoshobora kuvamo
ego kumugiye muzo utangurira ngaha ibujumbura hano mu gisagara cha Libreville rukaba rukino w'intango mega wowe urukuru tegero gute wiyumvira uruzokurikira hanyuma nta bwo bufise nta uravye ngene kuri rutegura uzi uko ari rukino rwa mbere ruzohera ngaha nta kantu uvuga no uvuga nti kumwihariko uri kurakora kugira ngo umenye yuko ingene uzocwa utegura urukino rwo gusubiza
ibyo nibintu mu entraîneur wese azakazi kiwe ategerezwa kugendera ko tuzokina match zibiri turiteguye ngaha ni match itangura no kuvuga match ale hariho match retour iwacu twebwe ngaha twaje tuje gukina kuko umugwi ntituzi neza tuzi ku ma statistique ku ma video amwe twagiye tubona kandi bakaba barongemo n'abajere benshi baba etrange bashika nk'umunani bagiye bararokrita hariyo nabandi bavuye mu ngaha bagiye gukina za Sunderland no kuvuga yuko numugwi tuzi to respecta ariko natwe numugwi wi wacu turavuga ko tari umugwi woroshye mu gisagara cya Bujumbura n'abantu bose barabizi nabo nyene ngene bawiteze nga kuva muri kahise no kuvuga ko twebwe nga tuje kugira resultat dushoboye kuronka match need tukaja kurondera victoire wacu canke tugashobora gutsinda byose birashoboka canke tugatsindwa score iri favorable tugashobora kujya kugwanira score hariya iwacu victoire byose birashoboka mu mpira umva twetwe turafise ngene twaje twiteguye ngene turiko turitegura ngene tuzokina kugira turabe yuko mu rukino ko gusubiza koshobora kuronka insinzi canke insinzi twayikora ngaha directement byose bishoboka ibyo twateguye bikunze bizoba ruko nyene
ego mbega none uravye abakinyi ukuntu bazi uwo mugwi urabona yuko ari abantu basanzwe bisanzura neza atakana kubwoba bo bafise kuvyo bumva kuri uwo mugwi wa munana FC
mu mugwi wacu wa Vitaro turafise abajere benshi bamaze bafise experience naho kuri attaque yacu abantu bavuga ko ata experience nini bafise ariko duhagaze neza bavuga ngo l'union fait la force jendi baza yuko equipe ya Vitalo ndavya bajwere ama match tumaze gukina nabandi ama match international bamaze gukina jendi baza yuko ata complexe bazogira kiretse bishitse kuri match sinzi ariko ubu gushika ubu ngere ndababona ndi confiant ndabona yuko abajere bose bameze neza tabwo bafise